lusuma umulwani tale kapofe Ena fwayo koleta kwa mafya Lelo Yesu ena talala tulo Mukupusu shabana bakwe apali
Apali lusuma umulwani tale kapofe
Ena,
ena fwayo koleta kwa mafya Lelo Yesu ena talala tulo Mukupusu shabana bakwe
Tu mueve Yesu ena nishi chilifye mwino
Aya penda,
aya penda,
aya penda,
ila chashu
Ena nishi
chilifye mwino
Aya penda